re re mai ho ki koe na runga i toku ora hanga kore rai mo i aku te manu iti hoata Kuhara, hara no toku here ya koe.